Ese kwa ramusa bakunzi ba televiziyo Renaissance numwanya wa makuru muri mu gikirundi amakuru tugira duhere mu yavugwa muri Eklezia Katolika igi abakirisu bari ko barahimbaza uwa gatanu mweranda mu isengero rya Monsieur Gikungu imbere y'abategetsi arimo abashinga amateka bashikiranganje hamwe n'abahoze barongoye igihugu Padiri MS Choyitungiye yaratanze impanuro kuri abo bari bitavye inkuka ya misa kubaha no kubahiriza ubuzima bwa kirema muntu afatiye ku magogwa Yesu yagiriye ku musaraba yaranahanuye abategetsi baraho kugisha urukundo mu bantu no kuvugisha ukuri aho bari hose tumukurikire
uyu munsi nitwebura kugira gahinda mu mutima tubonye urupfu rw'agashinyaguro umucunguzi wacu yapfuye ariko rero bona ngaha mu Burundi wacu umenga ubuzima bw'umuntu ntacyo bukifuze umuntu agiye kubiraba ubumenga umuntu apfuye ntacyo bihindura mu buzima bw'abantu kuko iyo biba bigira icyo bihindura nta muntu aba agisimbira ku wundi ngo amwice noneho tumenyereye kumva ko mu Burundi amahoro atemba nk'amazi niyo mvugo tumenyereye kumva kubujyurureka n'uwoba agishobora kurira ubu muri iki gihe nta wubura wiwe ngo arire umengo birabujijwe uyu munsi ubuzu wawe nta ngorane tekereza kuko amahoro ariho urabona ko jewe ntarashikirwa tekereza rero ntumareka kuntera urwamo amahoro ariho niho Yesu ku musaraba uyu munsi ariko arakubaza agira ati mbega none ni kuki atanumwe ategwa imbabazi n'urupfu rwanje ko bose umengo ntacyo bibabwiye ehe barantoteza abandi bakitwengera ngo amahoro n'umusesekara ehe ndishwa n'inzara abandi nabo bakivugira bati oya mu Burundi umwimbi wagenze neza ibiraba ndarenganywa abandi bakivugira bati ubutungane mu Burundi bukora neza ibiraba navuye kubera igiturire bahaye Yuda abandi nabo ngo igiturire ntitucihanganira namba kuko hariho umugambi wa tolerance zero mugabo ubukene bukaguma bwiyongera mu gihugu ikiruhije muri byose n'uburyo bwinshi n'amafaranga menshi akoreshwa mu kwica abantu hakuyarondera mu kubagirira neza mu kubagaburira mu gukingira ubuzima bw'abantu mugabo ubu muri iyi minsi umengo abantu barondera uburyo bwo kwica abantu ibiraba bashimye kurekura igisuma n'umwambuzi baraba nanje mva mu kibanza ciwe n'icya mwese ariko n'ubu hari benshi barara bariko bararira bakagwa mu mporero batagira iki barenganura ubwo rero hari naho ababarenganije ababagiriye nabi bashimirwa bakambikwa n'imidari kuko bakora neza
inyuma yaho rero patiri icyo yitungiye Messi wo kukirimba cha Bikira Maria cyo agikungu ku musozi wa Sioni atangiye inyigisho mu misa ku wa gatanu mwiranda umupatiri ari karategwa ubwoba yongera atukwa na bamwe mu bayoboke b'umugambo SND FTD babicije ku mbuga ngurukana bumenyi muri iyo misa yerekanye ko ubu hari gihe abantu batakironka uburenganzira bwo kurira ababo abategetsi nabo ntibemere ko mu gihugu hari ingorane z'umutekano eka n'inzara mu majambo bashikiriza ino nkuru tuyibaze Reverien Bazikamwe
ayo majambo y'iterabwoba no gutukana agana patiri wo kuri Mosi yo Gikungu acishwa ku mbuga ngurukana na bumenyi Twitter na Facebook bamwe babicisha ku mbuga zabo bwite abandi nabo bakabivuga batiyerekanye ico bahurira ko bose biyamiriza inyigisho za patiri ico yitungiye RMS muri zo Twitter twovuga nk'iya Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe Hadebu uri mu kwaha kwa SND FDD kubwiwe kubona uyo patiri avuga ko abantu batagifise uburenganzira bwo kuririra ababo kuja kubiri n'amasezerano ari hagati y'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu na Ekleziya Katolika yo kutivanga mu vya politique. Avuga ko ayo majambo yo guturira ayagereranya n'ayavuzwe na Musenyeri Simone Ntamwana yagumura abarundi ngo banke kubabaja. Iyindi Twitter ni uwitwa François Xavier Ndaruzaniye arongo ishira hamwe Ligue Isere naryo nyene ryegamiye CNDD-FDD avuga ko iyo umuhutu ahaze aca yibagira vyose akabivuga muri aya majambo. Nduguruye twa Mugina azokwicuza kubona ahemukira abanyagihugu bagwiriye ari nabo batanga imperezwa zimubesha hijoro n'umurango. Nduguruye twa Mugina ku rubuga rwa Facebook umushinga mateka ava mu ntara ya Cankuzo ngendabankangrebel ava mu mugambwe CNDD-FDD yagiriza umupatiri guhemukira Petero Nkurunziza na leta yiwe eka na Ekleziya Katolika avuga ko yataye umurongo agahemukira ishengera korera. Ubwa nyuma n'urubuga rw'uwitwa Trump imbonera kure nabo nyene bavuga nk'abo bandi bakanavuga ko Patire Remezi cyo yitungiye ari mu bapatiri bakoze ihunyabwoko mu Rwanda mu gihe mu kimwe '94 ko n'ubu ariko arigisha ivyumviro by'ihunyabwoko ahereye mu isengero rya Mosiyo y'igikungu. Ariko rero amakuru turonka n'uko uyu mupatiri yahawe ubupatiri mu mwaka w'2011 igihe cy'ihunyabwoko mu Rwanda yoba yaraciga mu gice cya mbere cy'amashuri yisumbuye. Hakaba hari ibihuha byinshi bivuga itegurwa cyo kugandagura Patire cyo yitungiye.
Muri politike nyene kiringo cari caha umufasha mu matati y'abarundi kigiye guhera ariko adatanze icegeranyo kuvyo yashoboye kurangura muri iki gihe. Leonce Ngendakumana icegera cy'urongo uyu mugambwe Sabanya Fodebu abona ko uyu mufasha umuhuza atigeze aronka uburyo bukwiye kugira ashobore gukora ikogwa akarere ka Afrika y'ubuseruko kari kamujeje. Akizera ko abakuru b'ibihugu bagiye gukorana muri iyi minsi iza bazovugana ku kibazo cy'u Burundi. Tumukurikire.
Biragoye kwiyumvira ko mu kwezi kumwe gusigaye hoba hamaze kuboneka amasezerano iyo tuma ibazo dufise bitora umuti bigabanuka bitewe n'uko habaye ugushaka guke ko kwaba bari ku butegetsi bagumye babidindiza bagorana no baracagorana kandi biraboneka n'umuhuza arakoresha inguvu n'ubwenge afise ngo arabe yuko abarundi twotekana ariko byarananiranye. Twe twibaza rero yuko icyo kirimbo azocongera kugira ngo ibyo umuhuza yavuze ko ari intamba bibanze bitora umuti kuko bidatoye umuti ibyo biganiro byo bizoshoboka. Umuti rero ibyo bibazo bitatu yavuze n'ikibazo kijyanye nabwo kwita ibyo biganiro n'ikibazo kijyanye n'ibyo twoganira ko ibyo ari byo ni kibazo kijyanye n'ibiringo rero inama y'abakuru b'ibihugu yari kuba mu kwezi kwa gatatu murabona igeze mu kwa gatanu itaraba kwa kane kwaheze bya imirije kutuba mu kwa gatanu giraho twebwe twibaza rero ko icyo kiringo kizongerwa abantu nabo bafite ishaka ryo kugira ngo ibibazo bihari bitore umuti Burundi bwogorore.
Imbere yo gusozera n'amakuru udahangarwa buherutse gusabwa n'umufasha matati y'abarundi William Benjamin Mukapa kubakekwa gushaka guhirika ubutegetsi kuwa 13 Rusama umwaka wa 2015 ngo ntibitegerezwa nk'uko uburongoye ishyirahamwe en Europe Burundi abimenyesha. Gilbert Beko Njangwa akemeza uko ugutanga icyo kigongwe ari ingingo ya politike n'umukuru w'igihugu adashobora gufata uko abo bagirizwa guhirika ubutegetsi bataracigwa imanza kugwe rero ngo ubutungane bwa rukwiye kunyarutsa igikorwa cyabwo kugira hamenyekane abagiriwe n'ico caha. Tumukurikire.
Umuhuza nta kosa yakoze. Umuhuza nta wundi yari kwandikira yandikira umukuru w'igihugu mugabo abatanga ikigongo cy'agateganyo ibyo bita immunité provisoire mu mategeko yo ngahi wacu ni namashinga mateka no kuvuga yagize neza kwandika kuko nico ajejwe ico bita muhuza niki no kuvuga umuhuza arahuza agahuza abantu bose akavuga icyo yiyumviye hajya no kuvuga ko umuhuza yagombye kwerekana inzitizi z'ibiganiro aho zihagaze hanyuma mugabo abakira ijambo ry'umuhuza bari mu migwi myinshi bari mu migwi ya leta bari mu migwi y'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki amashengero imigambwe iri ku butegetsi n'imigambwe itari ku butegetsi imigambwe itavuga rumwe na leta ijya bita opposition radical canke nabandi bafise bigenga mugabo bafise ijunja n'ijambo mu gihugu ibyo rero ko yabisabye nta kibi kirimo mugabo ko byemegwa n'ikindi byukuri ikigongo cy'agateganyo kuri onerope Burundi cabantu bagombye gutembagaza ubutegetsi ntigikenewe burya hari abantu bitiranye ibintu na CNDD FDD ikiri mu ishyamba barayemereye yuko atawuzokurikiranwa ku byo yakoze kugira ngo leta yari ihari n'igisirikare cyari mu ishyamba bumvikane bashobore guhagarika intambara bashobore kuvugana ingorane rero ziriho ubu ni kudeta kudeta iyo uyigize ntuyishobore wemera ibikurikira byose ni ukuvuga hakurikira iki hakurikira ubutungane ko bukora hakurikira yuko uwo wagombye kwirukana atakwemerera kumugarukana udahanywe birategekanijwe rwose ni ukuvuga mu mategeko abagombye gutembagaza ubutegetsi nta n'umwe agiri gukigongwe kiretse abasoda bato bato bajya abasoda bato bato cyangwa abapolisi bato bato cyangwa bene gihugu boba barabiroyemwo abo barashobora kugirirwa ikigongo mugabo bajya bakuru bakuru bari ku isonga byabyo bajya batezo gucibwa imanza biri muri code penal mu gisirikare hoho biri muri conseil de guerre mu mategeko agenga igisirikare no mu gipolisi hariho amategeko agenga igipolisi ubu hoho barafise na loi organique cyo bita loi organique itegeko rikomeye cyane kandi rigenga igisirikare rigenga n'igipolisi
ni nano cyo dusoza amakuru tutakuturabashikiriza na ubutaha.